Sisebenzi izihlobo zethu lolusuka silibonanga Nkosi sisule izinyembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakho sithola matshwaleni